sarka kubati suwa gare ko furgal be ega 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 ko furgal be